Wala wana naliro shima na ngombe shabugiro Uno shari shoji mbe kupaera ito magono Mwambogo Kakaka utanga virongo ya koshitu Owe no mashe wa mana Okakara la kawonganga